He aha, tēnei rā.
Kia ora. Monday is...
Rāhina.
Tuesday is...
Rātū.
Wednesday is...
Rāpā.
Thursday is...
Rāpāre.
Friday is...
Zāmere.
Saturday is...
Uraharoi.
Sunday is Ratapu.
Kakite.
Karakaraka is our orange. A e I o u.
Yay! I tipu mai au I te wharua e. Aha kua te aha mukore.
Kia hui mai, anō. Good morning, my name is Zaira and I'm still learning the Te Reo Māori language. See you next time, bye!
O hanta taku noa, no America auku tapuna, kei te noho auki tamaki makaurau. My name is Hunter. My ancestors are from America. I live in Auckland.
Odia te pono. Believe in yourself.
My favourite whakatauki is Tuwhitia te hopo, which means banish your fears or feel the fear and do it anyway. The reason I like this whakatauki so much is because it talks about two of our core values, optimism and resilience. It means that even when something might feel a little bit scary, we need to have a go and try it anyway, because the only way to get rid of the fear of doing something is to go out and do it.
Sushi, rim rim sushi, kukamo, rarihi kofai, raho puru.
Pakaro no kina wai o roto e kei wehi te wehe nai to a wā tiro ki tua, tiro ki tua, tua.
Ko tenei takuhanga e kusushi, he parekareka ki koto kai.
E koro koro tui roto pakoro.
Aha te tai tino ki a koe. What is your favourite colour?
Kakariki.
Why poro poro?
Blue and fiddle.
Kakariki green.
Why poro poro?
Kakariki.
Kikolangi.
Why poro poro?
Kikorangi.
Bango!
Why poro poro?
Kikorangi.
Oh,
One of my favourite whakatauki is Mā whiro, mā pango, ka oti ai te mahi. With red and black, the work will be complete. This really is a whakatauki about cooperation. So where everyone does their part, then the work will be complete. I really like that aspect of it because I think everything that people do should be working together and not against each other. So kia kaha. And kia ora.
Hari huri tau kia koe. Hari huri tau kia koe. Hari huri tau kia koe. Hari huri tau kia koe.
No ta fitsi, no ta ta. No te fen. Kia ora, ko tēnei te wiki o te reo Māori.
Hello to all of you. This is Room 21 celebrating Māori Language Week. Have a nice day.
Kia ora, koutou kātou.
Ko tēnei te.
Rūma roa te kaumātahi.
E whakanui ana.
I te wiki.
O te reo Māori.
Te hai tera.
Have a good day.
Yara.
Mo te rūma tāne.
Mo te rūma tāne mātou. Mātou. Awae.
Mātou mo tātou.
Mātou mo tātou. Mo mo lia hai. Mo hiro wa tāne.
Paki, 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 tamariki ma. Paki, 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 tamariki ma. Huri, 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 tamariki ma. Huri, 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 tamariki ma. Re, 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 tamariki ma. Re, 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 tamariki ma. Hikoi, 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 tamariki ma. Hikoi, 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 tamariki ma. Oma, 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 tamariki ma. Oma, 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 tamariki ma. Pakarongo, pakarongo, tamariki ma. Pakarongo, pakarongo, tamariki ma.
The Wiki o Te Reo Māori, mai I te Rūma Whitu. Happy Māori Language Week from Room 7.
Jodie, tuku mama, ko Anthony tuku papa. No Tamaki Makoto aho, ko Freyberg Community School tuku kula.
Yeah.
Tēnā koutou katoa I hoa mā. This whakatauki is one of my favourites. He nui maunga I kore I taia te whakaneke. He nui ngāru moana māti I hoa te waka I wāhi. One of the reasons why I think that this whakatauki is so cool is because to me, it speaks about the two important mindsets of optimism and perseverance. I think both of those are really important as we all continue on our learning journey. Kia kaha te reo Māori.
Kia ora Freyberg.
Kei te pehea, te ahua o te rangi.
Kei te paki te rā.
Kei te makariri te rā.
Kei te maku te rā.
Kei te ua te rā.
Kuhuhi te hau.
Morena tamariki mā, he aha tēnei rā?
Kia ora tamariki mā, ko Evangeline Johnson tōku ingoa. Ko te rahina, te tekau maturu o mahuru. Ka kite anō.
Ko te rahina, te tekau maturu o mahuru.
This is today's date. Ko te ratu, te tekau mawha o mahuru.
Morena, ko te ra apa, te tekau marima o mahuru.
Morena, ko te rapere, te reina tekau ma ono. O mahuru.
Morena, ko te ramere te tekau mā whetū o mahuru.
Hawaii tō ingoa, no hea koe?
Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. No Auckland ahau, ko Johnson te whānau. Ko Eva ahau, ka nui te mihi ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
Kia ora. Ko maunga mangu nui toku maunga, ko awa ko whai toku awa, no Aotearoa me haina ahau, ko kura hapuri Freyberg toku kura, ko kai ingoa whānau, ko Gavin toku matua, ko Elaine toku whaia, ko Queenie toku ingoa.
Kia pai tērā.
Kia pai tērā.
Kia pai tērā.
Kia pai tērā.